Sanibonani molweni ndinamkela kwezo CTV ngesixhosa kushubile kushubile ke guys usibongile uzama uthobo sanduyise uzama nje ngadlala yonke benina nokunceda utata wakhe uyamthoba udumbile tata wakhe kuvela wathi kuye oh mntanami ubulithemba lam akathethi into ezininzi ubulithemba lam lokugqibela egqiba uvela waphakama wamshiya apho ephelelwe ngamandla usibongile engazi nokuba makathini ngala mazwi katata wakhe. So usibongile ke futhi seqalile ke ngokusebenza kwadeliwe nguye ke ophekayo uvele phi yena ummele nje ngendaba ezimbalisela ngento ba wayengayazi ba angayenza into enjena yokuba athathe umuntu ngohluba. So usibongile ke uzama umchazelane bakaziqhenyi ngento ayenzileyo and ke yenzekile kodwa ke bayathanda neqibeleni. So bathe besanxokola ke kwafika ukwenzo ke apho. Kanti ukwenzo uzise andabu zenze umuntu othile uzise iplastic sezithile ke thule nekepus enze ngathi akakazi ubonakala kanti ufuna uzojonga shame umuntu wakhe ba uright na uthe xa ethi ahamba wambisa kusibongile wamxelela ndoba uyambona bese jika kumi ukwenza ke siza ke kwi duck dindi yakhe ke zomncokolisa ke njengoba bezomcheck ba uright na wabesithi kumi you know alright akananto nayo bese imkaka ukwenza kanti kukhona udeliwe ofikile we manje ngasekoni nasobona ukwenza ba uphayana kukwenza ukuthi xa ijike ihamba wambona kudilwe batelwe kangathethe into sike wangena nje wangena ezonikeza kwe usibongile ifast coat eniqhiya yakhona yokusebenza ke kwadeli wathi makayilingane sike wayinxiba kusibu bonakele ephoxekele usibongile ngoba lokhu umbuyisela back to impilo beyenza eThekwini of which ibingeyonto beyithanda ke leyo but ke akhonto. So udeliwe kuke wahlala phansi ke nosibongile ke zama kumncokolele balisa amaphupha wakhe wethu ba urhale balandayo beyindawo enjani thini thini but usibongile afumanise bakekho kwakulento ayithethayo kodwa ke wathi kudeliwe kuye wena uyathanda ukuzihlupha ngezinto ezininzi awundiva noba ndithini ngosincokolayo but ngento endingakuxelela yona into yoba sukuwara ngayo yonke into le ulaa mfana ndimbonile xa efika apha and ndimbonele laa mntana uba uyakuthanda nawe ndiyakubona uba uyamthanda. Wathi ke sibongile kudala undinceda undifihlela izinto nam ke kule game ligame lam and khange ndibe ngumama orayith kuwe kodwa ndicinga into yoba ngoku mandenze izinto right nawe. So ismile sakhe nje besirayithi nje bengumama ke bonakala ngathi ngumama but kudeliwe simaziyo kungenzeka uhlele eqhingeni because uyayazi uba kwaphetheni imali ikhiwa ngezitya so if usebenzise usibongile uzobe engenile futhi kwimali yakwaDlamini abona nje kakwakhona. So ukwenza kuye waphinda ke wafika ke fika usibongile enxibe la uniform ke ziklinele itafile zaphayana. So uye wanalo kusizi ke shame xa imjongayo but nosibongile wabe kukubi ke bonakala nje makakho right ngayo yonke le nto enzekayo. Kwenza ukufikile ke ethi ke uzomxelela into yoba uyaphinda back kowabo ke ngokuyahamba and ke uzovalelisa ethi ke ucela noxolo ngayo yonke into ayenzileyo because umxabanise nefamily yakhe nabo abavani njena notata wakhe uyayazi into yoba i-relationship yakhe notata wakhe ayonto angafuthandi into yoba kuthiwe ayenze kodwa uyayazi uba into abazoyilungisa leyo because tata wakhe uyamthanda kakhulu sibongile wabe sesithi ke uyaxolisa and ke ngokuyahamba. Uthe ke sesithi ke uyahamba ke wabe sithi usibongile hayi wena ndicela nje yonke le nto besiyenza siyiyeke because undihlazile kwi-community yaseXopho mna ndaziwa njengomntu owenza izinto ezithile eThekwini yonke into nje ayenzekanga ngenxa yakho andinamsebenzi namhlanje kungenxa yakho yonke nje iblame wayiphusha wayiphushela kukwenza bese sithi if undithanda nyhani ke ndizokucela into yoba undishiye uhambe uhlukane nje nam. Yho waphoxeka kukwenza wajika ke ngumntu ke ohambayo. So nosibongile bekukubi ke kuye ndibona ndiba uyalila akathandi kodwa ke uyamphoxa naye kwenza kwenza uyazama but usibongile hayi ngeke. Kwanje ngaye ke guys ugcina novusi uyaplena kuvusi into obuzoyithetha kanjani nale nto akazi uba makathini but ugcina ke ngokuba ngulo unyolukileyo yena kuqala uqale wathi kuvusi no utata wakho vele umthreatnishe ngento ethi uyaphuma esihlalweni uzoba i-CEO wena. Yho aphoxeka uvusi ethi no andifuni loo nto mna ayo nto singadlala ngayo le zininzi gqitha into esingazenza to blackmail umuntu ngaphandle kwalena into le into iserious kunomuntu phakathi apha. So ke wagqibela ke imbuzo into yoba enoba ngenza kanjani axele umamakhe okanye athini wathi ugcina no akazi kuye waxolisa kodwa kugcina ngale nto beyithethile wathi akazi noma makenze kanjani but ke kukuye uba wenza kanjani. So kusetafuleni kuyatyiwa ke ngoku apha kukhona uDlamini ifemeli yonke phofu Then uthi ke uDlamini u-excited thatha ngento yebhola kuba ye uyabona into yegame njena ihambe kanje ibheke ngaphi thithini thini. Uthi uVusi hayi botata wena ngoba sikwazi into bomthetho wakho nokho sebholeni nje umthetho wakho uthanda igolf uqaleni nini ngokuthanda kangaka ibhola. Hayi ajame kunjengayo hayi bangumbuzo njani ndibuza wona igame igame. I don't do that time. Athi kuvusi no ndazi ba lo sithandwe uthanda ilento. Yeyiphi ke lento futhi ngokwazi kwami akho negame bidlala. Ecaba ikwenza be excited kangaka kuwine AP ibikwe AP league yona leyo ndibidlala. Uthi omnye lo mfana ungenwe indoni kanti uthena unibuza ezo zinto akho game idlala njena ngegame igame qha. Vela waphakama kuvusi sithi hayi ndiyakuva bashiya apho wathi contest ayilungisa. Pattern shiyeke makekileke ebuza kugcina bakwenzeka ndoni gcina ke naye wazi. Musisa amaxa kungathakazi kwanto. Njengaye uthe busy ke senza presentation ku laptop yakhe. Sathetha nomntu phaa wavele kwangena uVusi eze ngqo kuye wafika wayivala i-laptop wathi njengoba sithethe wabe sithi omnye ayibo kwedi ndandiyivalelani le-laptop funa sithethe sithethe ngantoni wathi omnye funa sithethe ngomntana lo umfihlileyo. Hayi ke wavele waphela emqaleni ke kunjengayo angazi noma makathini wakhamisa wakhupha onke amehlo. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.